ngizitshela ukuthi uthande benginala ukwaheli
simpaya. Hey, I'll turn on.